Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Kutaha agaciro icyo Imana yakugize. Kutaha agaciro akaranga agashasha ufise muri Kristo. Kutaha agaciro icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Kutaha agaciro izina Imana yaguhaye. Kutaha agaciro ikibanza Imana yadushizemo kuko yatugize imfura, kuko yadushize mu muryango wayo, twacitse abana b'Imana, turi ihanga ry'Imana, nakitwita abashumba ariko twita abakunzi, turavukana. Iyi ni position Imana yagushizemo yo mu rwego rwo mu buryo bw'impuhemo. Iyo position ni kibanza cha operation aho uhangana n'ibihanze isi n'ibihanze imiryango yacu. Ariko iyo ukengereye ikibanza cawe n'ukimenye, ubumeze nk'umushakanyi kandi ubumeze nk'igihumane. Tugomba rero gushika ahantu dutahura yuko nitukiri inzoya tugendera ngo ubahe so na nyoko ngo ntugire gute ngo ntiwice ngo nusambane bantu b'Imana. Ivyo ni ivyaha byo muri maternelle. Twebwe ntitukigenda turaba ivyo Mose yavuze yandikira abisirayeli, twebwe tugendeshwa n'ikindi cagezwe gishasha gikomeye kivuga ngo abarongorwa n'Imana nibo bana b'Imana, aho muhemu yera ariwe murongozi wacu. Muhemu yera ashobora kugukura mu kintu adakuyemo abantu abandi kuko akiraba akabona ari intambamye kuri position yawe.